ye munyezi myansa muwengula nze kebirowoozo biyiringita abaagalana banneesimbisa wannekawo n'ofuna omulala wooye mbootulo
that for me, let's go. Let's go. Saba. Saba.